Oi, anore, te iwi e ono ngā hui a te kai rangahau motuhake o te whakakotahitanga o te ao i te rā nei. Ki etahi o ngā minita o te kāwanatanga me te āpitihana i roto i te whare paremata. Hei tāna, he wā tēnei e a te whakarongo atuai ia ki ngā kōrero mō ngā kaupapa pai me ngā wero hārukiruki e haere atu nei i Wainganui i te karauna me te iwi Māori.
Ko te komiti matua o te rōpū tōrangapū Māori, te hui tuatahi a te māngai o te whakakotahi o ngā whenua o te ao i te atanei.
Pai ana, tana kōrero e whāna, pehe te noho o te pāti Māori i wāinga i tētahi pāti pēnā te naina. Koe nā te kōrero?
Ko te whakapono a tētahi o ngā mema o te rōpū kākāriki, kei te tautoko aia ki ngā whakaaro i puta i te rangatira nei e pāna ki te triti o Waitangi. Hei tāna me whakarongo te motu kātika.
He made it very clear that the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is a very important human rights instrument that should apply in this country and that we must take it seriously and we must shape up and improve our performance.
Ko tahi wiki te roa o te tira o James Anaya ki Wainganui te marea o Aotearoa, Māori mā Pākehā mā. I tohua aia ki te tūranga māngai mo te whakakotahi o ngā whenua o te ao I te tau 2008.
E pai tēnei tangata, he Apache ia mō Amerika, pai te mōhio ki ngā tikanga hohono o te iwi Māori, ko te papatua nuki te whaia. Nā reira, ngā warino iho te kōrero ki aia. Nā reira, mana e te tiro ki ngā umanga Māori, ngā mahi Māori kairoti tēnei i Aotearoa, mehe me he kiko, mehe mana. Kei te iwi Māori i roto i tā tātou noho tahi te kāwanatanga.
Te kaumā whā ngā hui pēnei i roho tahi a Anaya ki roho whare pāremata i te wiki nei. Hei te ahiahi nei ka tūtaki āia ki ngā iwi o Tainui me ngā tifātua. Joe Glenn, te karere.